mwishirahamwe Action for Impact twaravuze tuti reka dutunganye umurima w'akarorero twereka abantu yuko bashobora kurima mu bibanza bito bito baba bafise rero turafata umwanya wo kuvyegeranya turabishikana hano twatunganije no murima wacu ariko novuga twabangabankanije no gutegura novuga umurima wo guteguramwo imbuto tuzoheza tugatera hano ibi bicupa iyo bigiye novuga mu isi ndimwa biraheza bikabuza novuga yuko iyo si ibandanya igira ka kanovera ingorane ya mbere amatongo yarade ariko abantu bose barakenera gufungura novuga twabikoze kugira ngo ni agriculture urbain or sol aho tugerageza kwerekana yuko no mu kibanza gito ya cyane umuntu ababayemo ku bantu badafise novuga amatongo manini manini ashora nawe kuguteramwo yabaye makarote canke yabaye ibitunguru canke byaba ibindi bintu byankenerwa bya misi yose
turetse ku ishure ry'iwacu gusa no ku isi yose igikorwa cyo gukingira ibidukikije ki ni igikorwa gikenewe cyane nk'akaro ku ishuri iwacu abanyeshuri ibyo bikorwa barabyitaba n'ikimenyamenya nuko hari abo twazananye kuri igikorwa cy'uno munsi rero urwaruka rwacu barabyumva kuko nibo Burundi rw'ejo ibyo twebwe bitariko biradushikira ubu bo birashobora kuzobashikira rero bamenye ngene bakingira ibidukikije bizobangira akamaro kuri bo no ku miryango yabo
yibaza nta myaka bisaba kugira ukingira environnement ukingira ibidukikije waba uri umwana ufise 5 ans ahubwo icyo nobwira n'abavyeyi bo kwinisya abana babo nimba umwana azobona umuvyeyi atoye igicupa akakirosikla nk'uku n'umwana azokura aziko ari bibi guta igicupa mu ibarabara nimba kinyweye agifata akakibika akakirindira akaza kukirosika
ndavye aho tubaye kenshi mu miserege usanga hariho ibicupa byinshi biruzura ukasanga plus amazi agendamo plus hinjiramo n'ubucafu usuravye ukuntu abana bakunda gukinira ahantu habona donc ba plus bakinira aho hantu plus bahariko kurya micafu ugasanga niyo bariko barafungura ugasanga abana bariko baragwara kurya anye umuntu ashobora kugira iyo action yo gukuraho iyo micafu ivyo bi plastique akabijana handi bizotuma non seulement abana barika gukinira ahantu hacafuye hiyakumira ubucafu ugasanga abana ntibagwaye za ndwara zo mu nda
kuko bakunze kuvuga yuko isi ari inyubakwa rusange umwe wese ntibisaba ngo abe yarize ibica nk'ibiriya none rwaruka turi kumwe harimo abize by'amagara y'abantu la medicine kinyamazuru harimo aba economiste harimo aba statisticien harimo aba biologiste muri urwaruka mubonye twaje no munsi hari novuga turi mu mice itandukanye cyane ariko novuga yuko umwe wese ategereza kuzana igikorwa ciwe akagira contribution kugira ngo dushobore guhangana n'iri hindagurika ry'ibihe twongere dufashe tugire intererano tuzanye muri ibi bijanye n'umugambi wa development durable.